Guys, ninjani? Lalelani. Ave nginebhadi lokutrenda. Ngezo kuthiwa ngiyatrenda lapho kumpumalanga nakodebheni. Ngikhulume nge-MK. Guys, angisiyena usopolitiki, ne? Kodwa uma ngikhuluma, ngisuke ngikhuluma into eyiqiniso. Ngikhumbula ukuthi kule nyanga eyidlule, ngiye ngaba nevidiyo engangikhuluma ngoZuma yaba no 1 million views, ne? Emva kwalokho nga-approach abantu abathize yabo ngemali ethize ngizokwenza icampaign. Unfortunately ngayi-decline, ne? Okay. Manje mina guys ngifuna ukuyicacisa ukuthi indaba ngidinelweleni i-ANC. Guys, angeke size sikuphike ukuthi kule minyakana edlule kusakhona ubabuzuma ni. I-ANC yakha ama-RDP, yashintsha imigwaqo, yasakhela ama-mall emalokishini, kwafika i-nutrition ey'koleni, kwakhiwa amapaki, kwakhiwa ama-mall, kwarenovethwa iy'kole, kwakhiwa inqwaba yama-RDP, free education, baphinda futhi bazosirenovethela o-forum abadala, right? Ngiyaxolisa uma kuwukuthi akakhona ongayibonanga imphucuzeko efike ne-ANC, but mina ngiyibonile, le nto engiyishoyo ngiyibonile, ne? Lalelani-ke, kwahamba washintsha upresident, right? Makushintsha upresident izinto zashintsha. Mina I've lost thousands and thousands of US dollars. Because mina into engiyazi engiyenzayo idinga ugas and a fast internet connection. Monday kufika ingane ezu-5 zaseChina. Ingane ezu-5 ingane iyodwa ikhokha $20. Kufanele ngiyifundise nge-hour. Mazi u-5 isho that is $100. The dollar is on 18.2, which means that is plus or minus 1,850 per hour. Right. Ama-agents aqasha othisha ba-online abawafuni abantu base-South Africa because isikhathi sase-China nesala. Uthi sekuyisikhathi sokuthi ngabe ufundisa ingane awunayo i-inthanethi, awunawo ugesi. Ingane ikhokhe $20 kodwa uyafiliza kanje ayikuboni. Ngalahlekelwa umsebenzi ngenxa yokuthi upresident wami uhlulwa into engaka yokulungisa. ANC usebenzile kakhulu kule minyaka nedlule. But yazi benzani? Basaba umuntu oyedwa. Basaba ukuqhweba umuntu oyedwa bambeke phansi bathi ndoda wenzi kahle la. Ndoda sicela wehle esikhundleni. Abantu bethu sebediniwe. Indaba bangamhlanganyeli the very same way abahlanganela ngayo uZuma. Yazi ngobani? Bayafumbathiswa. Laba banepower yokuthi bamketule bamvotele ukuthi akaphume ahlehle kufaka u-deputy president ngoba uyahluleka. Yilaba abafumbathiswayo. Mase sihlupheka sonke. Bona bayazi ukuthi ney'ngane zabo ba-right. So mina nje ngidinelwe kabi i-ANC. Anginandaba ukuthi MK iphethe ungizwe noma iphethe uba I don't care as long i-ANC izoluza amavoti. Ngifuna bezwe le nto yabo chief, ngifuna baphucwe ikhwama, bayeke ukuhamba ngamavitho la, bayeke ukuhamba ngama-blue light. Ngifuna bezwe lo buhlungu lobu abangizwise bona mina. Ngifuna ukubabona bekhishwe ema-office. Ngifuna ukubabona behamba ngey'nyawo, begibela ama-taxi, behamba ngamapholo. Ngingasahanjwa ngama-blue light noma i-SADC. Kungena ungizwe ne-team yakhe. Angifuni lutho nje, bangizwise ubuhlungu kabi. Bangizwise ubuhlungu kabi. Ngixoxele, ngibafuni noma ngibabone.